Hi, welcome to Katsangolo Entertainment. It's your homeboy Swash. I'm going to a video of Baba Ngopus Nene and again a greater Gagash municipality. Logo and la Sapia Yonangosi. Katakati logo Yibanangosi. Okay? Yes, let's go. Subscribe, like, share, comment, have a notification bell. So you upload that one video. So you can something out of it. Okay, let's go. 3 hours ago, Gagash eka siku ra ti 28 if ika nghena tsala leswi landzelaka. We hosi loko ku ve I munhu I ni kotile RIP Goldie. Okay, loko mina ku sala hansi lani ku na video yi nga na nhlampfi mara before ni mi komba yona, let's get to business. Yes man, vonaka mi yisa lowu Philani mina nhlamala ku humelela yini manager Philani amatshawini yo yi cover kahle mi yisa lwa yo cover hi la hikwalaho a yi cover kona loko yi cover jeri wa yi fanele yi cover n'wanuna hi lava hi lani a yi fanele yi nga cavhi kona ka mfana a wu cavhi la i tsa ti cover nkolo man. Yes man, manager Philani mi nga mi karhi mi ayina mi yisa loyi wy n'wi ayineni loko ku ri mi nyika mali man ya ku beca beta way man. Okay, no well a hi tlheleleni ka mhaka serious. Yes man, matsundzuka leswaku ku tshame ku va na ndhwana yin'wana yi nga tshama yi trenda yi nga tshama yi trenda yi nga fela va ri egimabedle ya mhani lediya yi nga fela mhani lediya va ri egimabedle. So ndhwana liyani vitirani a va ku bedleli na so se loko mi langutisa ndzwana liya yi trend gaza hinkwayo yi trenda yi karhi yi tsalelwa na swa ti-picture swa ku ya lahliwa riku ya humelela yini swo fana sweswi ya mi ta swi vona n'wina ku ya a tiri ku vuyeni swinene ivi yi heta ndzwana liya yi nyamalala ka gaza. Okay, sweswi lo Gagash i vuyini na yena i feliwe hi Goldie mara a ni tshembi lexiwani xi fane xilo ina before hi vuya hi ta vona Goldie a fini so Gagash yi rhanga leyi posta ndzwana liya ya bedelina ntwana leya ya mhani egimabedle yi posta la se a yi lo xitlimba xihlampfana lexiwani yi ndlela ku ri na yona yi kota ku trenda ku fana na mhani egimabedle because yi rhanga yi hi kombisa hint ku laniwana ku na ntswana ya egimabedle yi nga vuya yi trenda se mara namuntlha hi leswi i Goldie se yi chelewani Gagash yi ndla nkosi Gagash yi lo tlimba xihlampfana yi lo xitlimba hi mikolo ivi xi ti fela kumbe xi nwiswe va rini henisi ivi xidakwa ivi xi noka hi yona yi tlanga xi fini xi ndlela nkosi. Okay, no well, here's the video.
Ntshava leyi we mukotsoriwanga wa swi tiva hi ta hlula kanjhani hi timbilu leti tshovekeke hi mi tivisa ku hundza emisaveni ka Goldie u ta vekiwa endlwini ya yena ya makumu hi mudlivela muveki wa rifu i munyamani lowu wa matihlo yo bumbula ingaku i blanka
hi kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshe mi subscriber kwala. Okay, shap.